yini benhloko mesizwe bantu abamabahle ugogo lo mphambweni kathesi ngifuna limbone lingizwe lengikukhulumayo okokuqala ngiyabonga kakhulu ngitholile sibuliphasile elingithumeliwe izamphathisa kulokhu engifuna ukukwenza mina engingalitshela khona yikuba libambane libambane lapho elikhona kumaguma amanomhlaba litshelane ngazo into zenu lezi ezikhulumayo ukuthi kumele kube nje mina njengami khathesi sengiqinisaka ekhona kwamanga ngoba insekelo sengilayo bengihlala lokho ngithi ngilwa le donki lezi ngiyedwa kati lina likhona ede kuyajabula kakhulu ngokumhlaba wonke likhona lingimeli yikho sengisiba la madlakuzane ngoba isikhathi sonke lesi lemvele ndingi ukuthi kati ozanisekela ngoba ngime phambi komgwaqo mphenduke ngibe lileni kati lina likhona lokho licathile ngiyambonga ezi ngoba ngiye wazi umveza kini lani selivezile kathesi ukuthi libe kwazi ukuthi lilayo ugogweni ngithona lapho elibele khona mina lingangisabeli lingangithuki mina ngumama olesibindi ugogo olesibindi lilo gogweni olesibindi olesibindi futhi esimangalisayo ukuthi loba ngisifa mina ngizayifeli ibulawayo ngizamfela umthakazi ngitho loba kanjani bambanani lifundisane amasiko singabulawelwa amasiko zimpisi lezi ezahlukahlukene mina vele ngimvumeni angeke futhi mpiye sodilizwa umuntu evela khonale kathi sibabuye abantu badinga ama-greener pastures la lina lisuka le wadinga khatshana iwapho ama-greener pastures ababuya bezowadinga lapha bekuphenduke futhi oticha bathengisa amanoveli oshiwo-William Shakespeare okuzwisa ubuhlungu mina ngumuntu olephashini ogcina abantu lanxa kungalalutho bembagcina abantu kathi sengiyasizakala ngoba laniselikhona ngitho lokuncinyane okungaka uyakufica kugcwele phansi kwami abanye ngabafuna iy'toli ngoba mina umuntu ohlekisayo ngiyazonda kodwa isikhathi esiningi ngiyahlekisa
manjeuvumeli ingcekezi senzakala kuwela
ingcekeza ngivumele ingcekeza ibuya lapha
kubeesiko lolimi lethu kumele
usiko lwami umuntu afuna ukungitshintsha mina ukuthi ngikhulume olwakho ulimi olwami ngibesendikhuluma sikhathi bani laba babuya ngemuva bafundiseni bakhulumeni bakhuluma okwabo mina nisoze nto ngingumuntu angike lokhu vele laphoamfundi buyani lina nxa ligwanisa ababuyayo la mina noma lisithi ngibe ngu-ambasada vele ambuyele emuva
uyabonga ambasada
a ngiyaba ngu-ambasada noma lisithi ngibe yikuyini vele ngambuyele emuva ngangiyama mina ngibe yi-independent kathe sidonki lezi zethu nasidijise ngibe ngibashawuda kathesi ukuthi lathi ngidaqo lousuvali uvaliwe kodwa kathi imali lizifunelani babuya lapho usithole yena luthi ngasoze ngasimele siphumela siyaphuma lapha siye ngaphi abasithengisenye ibulawayo edlula leyi
siyabonga gogo
ngiyabonga mthanami abawene lonke khona ngapho lapho likhiphe khona and futhi lingayekeli ukungifida limfide ngoba sengishayeni okubi